hembe, yeretso. Redzo zvinoreva mavara matatu ari pamwe chete. Mucheka uyu vakauya mushure mekunge marudzi agara pasi akabvunza kuti vari pamweya vangashongedzwe zvipfeko zvakaita sei. Mucheka uyu wakagarirwa pasi ukarukwa chimiro chawo ndokubva wataurirana nemanguru ayo aibva mhiri kwemapfungwa vaiuya nemicheka pamwe chete nechuma vachizoshamba.